Hakuna mwingine kama wewe, Mungu wa uwezo, Mungu wa Don't say, don't say, don't say, don't say, don't say.